abantwana abangela ama birth certificate sesabancedisayo sebengafika 25 kuba yi foster parent saqala ngo 2010 mina lo mkami undebele saqala ngo 2010 so sananzelela ukuthi abantwana bebegcinwa e police sometimes begcinwa esibedlela so sasesikhangela ukuthi umntwana engahlala e police ka feel comfortable ngoba uyabengani ubochiwe engahlala esibedlela ka feel comfortable ngoba uyabengani uyagula kodwa yena enjani engaguli so sasesinikela thina sasesizinikela thina sathi hayi ngcono indlu yethu ibe a place of safety ibe a place of safety ukuthi umntwana ole problem abuye lapha esalinde ukuthi kusetshenzwe udaba lwakhe luphumelele abe khona lapha azihlalele njengokuthi ungkhaya belohlupho olukhulu ngoba abanye bayazala abantwana babachiye abanye abantwana babe befelwe ngabazali bengabathathisanga abanye njalo ngumzali oyabe khulile laye wakhula engela birth certificate so laye ukuthi athathise umntana wakhe kube nzima kabe sokumele yena aqala athathe i-birth certificate athathe isithupha ngikhona ezathathisa umntanakhe abanye ngabazali abantwana bahambe baye egoli bachiye umntwana engathathwalanga i-birth certificate so laphana sabe sesincenga ukuthi ugogo womntwana abe nguye ohambayo siyamela bani umntwana ngoba umntwana nxa engela birth certificate kuba nzima le masports nesikolo lapha kuba yichallenge kuye ngoba kakwanisi ukuyayenza loba efisa kumbe ufuna ukugijima kumbe udlala ibhora kakwanisi ukuthi adlala ibhora ngoba kala birth certificate